Allo Shuru. Yankano, mwanda kuta.
Inja nyaruta, nudibose kwa mbujira kudura mbuga na
niyori mbibi yosa. Ah, kusa kubuji kwa mchu.
Nibiki, inja nyaruta.
Inja nyaruta.
Never knew Zuko, in Bevanau, Vingana Ning. I take as a Korean Ganina.
Waki!
Jenamu Duman, Namu Demon Woman Hot.
Kaya don't for a fool.
Jenamanavari, Abomukikovi, Avikiri, Post and Madavi Segrani Sasia. Joko Nimubus, and better could give. Those Hango and Yenemis and Manani. Kandi Janagi,
the car, the car, yet don't.
Never will we. Rat the Mudemu, it was chance. Mudemu will be voted Tishukunu. I chose a Hongo Samuranga. I was there.
Umgi
and Gui,
Chas,
eh, Ganyan, Wam Demo, Gui, no Ganyan, eh?
Ari urapfuye barakubuze.
Barakubuze.
Ngije ngiye kuba ndararika muhira. Ewana dukoreze ducurike isandugu yo mu byuma. Yemere ndigi.
Wegenda je mugabo je ndi mukazi kose. Urazi urumviriza. Urazi kini ngiye kugira. Ngiye kuba nkanze kwibana nze kurari ya je uja. Je nari yebeshi ga niona ni. Wewe safi re.
Jesus!
I own him.
I'm going to shake it up.